Molatofadiwa wa mengwaga e 32 Justice Mashiane o swere ka lefelong la gagwe la go beša nama ka mangkweng morago ga gore maphodisa ba lote motlhala sellathekeng sa motswa setlhabelo seo ba mo swerego ka sona. Lesogana le la go tswa ga mothapo o boditse kgoro gore o na le bana ba babedi le batswadi bao a swanetsego go ba tlhokomela nakong ya kgopelo ya gagwe ya pela. O lebagano le dipharamolato tse 14 tseo di akaretswago go hula, go kata, maitekolo a polao le go swara sethunya seo se sego molaong magareng ga ye mengwe. Goro iri mabaka a gagwe ga a kwagale gomme e moganne ka pela.
The exceptional circumstances in the evidence that you have given before this court does not exist, therefore the application is dismissed.
Mebušara yeo e amegilego e amogetse sephetho sa kgoro ka diatla tse pedi gomme e ipiletša gore bagonenelwa ba bangwe bao ba tšhabilego le bona ba swarwe.
Re a ithabela judgment ya legono and re tshepa gore ka mokgwa go direkileng ka gona legono go tlo ba go tswela pele go ba go reiša le mo e leng gore ba le ba bangwe ba leng gore ne ba na le molatofatswa le bona ba khumanega kumoka ka moka ga bona ba tle ba dule ka kgorong ya tsheko go fitlhela gona mo e leng gore ba ya toronkong.
Ke ke nyamile kudu-kudu ka ge le nna ke le onara ya funeral parlor and re le ba mokgatlho wa afpol gona re nyamile kudu go tswa ko diprofenseng ka moka Gauteng bo northern re nabile. So re tlile re gone kwa sello se ra kwa re kwa botlhoko kudu-kudu.
Mashiane o tla tswela pele go dula ntlwana swiswi go fitlhela ga a tswelela pele gape go kgoretsheko ka la 16 kgweding ya January išago. O lebagane gape le molato wa polao ya malebana le rapolasa wa Rotwane seleteng sa Waterberg. Ka go le lengwe o lebagane gape le molato wa go hula o o tla go theletswa goreng kgolo ya tsheko ya Polokwane kgweding ya May išago. Nna ke koketso Motau wa ditaba tsa SABC Lebowakgomo.